Wana nambia wazimu Mbajuzi kuyala Imi ube shangulia Tutututu
Yoni mame imi
Wana wabajunifie
Mwea Yari masimu
Nikumbuka usi nitoe moyoni.